knocking on the door. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. You feel the cold hand and wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. Girl, but all the while you hear a creature creeping up behind. You're they're out to get you. The demons come sighing on every side. They will possess you unless you change that number on the dial. Now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah. All through the night, I'll sing it from the terror on the screen.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. We'll be right back.
problem. Come on, I'll take you home.
Ha 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 ha